yɛ n'akenka nsɛm a yɛka ntwaa mu no, ɔgye a Nyankopɔn de gyee David. Nti David de Nyankopɔn aseda maa no. Afe yi mu, bosome a ɛtɔ so enum, ne da a ɛtɔ so aduonu nkron. Galilee Pentecostal International Prayer Camp and Church. Yɛn daadaa kenka nsɛm a yɛde brɛ mu no. Yɛtoa so wɔ ahemfo nhoma a ɛdi kan, eti baako, eti mmienu, ne David nnwom. Aduasa nson, aduɔson baako, ne aduɔkron nnan. Moma yɛntie Onyankopɔn asɛm. Afei, ɔhene David abɔ akora. Na ɛwɔ mu sɛ, na ne nkoa de bom kata ne ho deɛ, nanso ne ho anyɛ no hye. Enti ne nkoa no ka kyerɛɛ no sɛ, ma yɛnhwehwɛ ababaa bi mmrɛ me wura ɔhene, na ɔmmɛgyina ɔhene anim nyɛ ne hwɛfoɔ. Na ɔnna wo kukum na me wura ɔhene ho nyɛ no hye. Ɛna wɔkɔhwehwɛ ababaa hoɔfɛfoɔ bi Israel ahyeɛ nyinaa mu, na wɔkɔhunu Sumnamni Abisag, na wɔde no brɛɛ ɔhene. Na ababaawa no ho yɛ fɛ pa ara, na ɔyɛ ɔhene hwɛfoɔ, na ɔsom no. Nanso ɔhene ne no anna. Na Hagi ba Adoniya maa ne ho so kaa sɛ, me na mɛdi hene, na osiesie nteaseɛnam ne apɔnkɔsotefoɔ ne mmarima aduonum a wɔbɛbɔ ne ho ban. Nanso n'agya anka asɛm a ɛyɛ ya biara ankyerɛ no da sɛ, adɛn na wɔyɛ saa yi, na ɔno nso yɛ onipa a ne ho yɛ fɛ. Na ɔno na wɔwoo no dii Absalom akyiri. Na ɔne Seruia ba Yoab ne ɔsɔfoɔ Abiata di atirimsɛm, na wɔdi Adoniya akyi boaa no. Na ɔsɔfoɔ Sadok, Yoada ba Benaya, odiyifoɔ Natan, Simei, Rei ne David na mmarima no deɛ, na wɔnni Adoniya afa. Na Adoniya kum nwan, anantwie ne anantwie a wadɔre sradeɛ wɔ ɔwɔ boɔ a ɛwɔ El Rogel no ho so. Na ɔhyiahyia ne nuanom ahenemma no nyinaa ne Juda mmarima a wɔyɛ ɔhene nkoa no nyinaa. Na odiyifoɔ Netan ne Benaya ne nnɔmmarima no no ne nua Salomon deɛ wɔanhyia wɔn. Ɛna Netan ka kyerɛɛ Salomon na Batseba sɛ, dabrɛ wo nte sɛ Hagit ba Adoniya bɛdi hene na yɛn wura David nnim. Afei, bra na memma wo adwene na gye wo ne wo ba Salomon kra nkwa. Kɔ ɔhene David nkyɛn na ka kyerɛɛ no sɛ, ɛnyɛ wo, me wura ɔhene, na wokaa w'afena ntam sɛ, wo ba Salomo na obedi m'adeɛ, na ɔno na ɔbɛtena m'adwa soɔ. Na adɛn nti na Adoniya di hene yi? Hwɛ, wo ne ɔhene da so rekasa wɔ hɔ no, me nso mɛdi w'akyi aba na mabɛfoa wo so. Na Batseba kɔɔ ɔhene nkyɛn pia mu, na ɔhene abɔ akora pa ara. Na Sunamni Abisag som ɔhene, ɛna Batseba bɔɔ ne mu ase maa ɔhene. Na ɔhene bisaa no sɛ, ɛdɛn na wɔrehwehwɛ? Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, me wura, wo na wokaa Awurade wo Nyankopɔn ntam kyerɛɛ w'abaawa sɛ, wo ba Salomo na obedi w'adeɛ, na ɔno na ɔbɛtena w'adwa soɔ. Na afei, hwɛ, Adoniya na ɔredi hene yi, nanso me wura ɔhene, wonnim. Na wakum anantwie ne nyɛmmoa ne nnwan bebree, na wɔahyiahyia ahene mma nyinaa ne ɔsɔfoɔ Abiata ne ɔsahene Joab, na wakoa Salomon deɛ wɔanhyia no. Na wo, me wura ɔhene, na Israel nyinaa ani da wo soɔ sɛ, wobɛkyerɛ wɔn deɛ obedi me wura ɔhene akyiri atena adwa no soɔ. Anyɛ saa a, me wura ɔhene wuo akyiri no, wɔbɛbu me ne me ba Salomon mmaratofoɔ. Na hwɛ, ɔda so ne ɔhene rekasa no, odiyifoɔ Netan nso baa hɔ, na wɔka kyerɛɛ ɔhene sɛ, hwɛ, odiyifoɔ Netan nie. Na ɔduruu ɔhene anim no, ɔkotoo ɔhene de n'anim butuu fam. Na Netan kaa sɛ, me wura ɔhene, wo na wo se Adoniya nni m'adeɛ, na ɔno na ɔntena m'adwa so anaa? Ɛna ɛnɛ, wɔsane kɔ na wɔakɔkum anantwie ne anantwie a wadɔre sradeɛ ne nnwan bebree. na washia ohene ma nyina ne asafohene ne osofo abiata na hwe waridi na warenom nanim na okan se ohene adonia nkwa so na medie wakoa ne osofo sadok ne yewa daba benaya ne wakoa salomon die wanhia yen mewra ohene nchan na asem yifiri na wama wakoa ehunu die obetna mewra ohene edwaso na chiri ena ohene david bua se monfre baseba emame na oba begina ohene anim na ohene ka ntam se ewrade a oje me kra firi ahohiahia nyina mu ti ase yi se dia me ka ewrade israel nyankopon ntam me kra wo se oba salomo na obedi maade na ono na obetna medwaso esi manan mu no sara na ebeye na dai ena baseba bo ni mu ase di nani mbutu fom kwotu ohene kan se mewra ohene nya nkwada na ohene david kan se monfra osofo sado ni odifo netan ni yewada ba benaya emame na waba ohene anim na ohene ka kire won se monfa mura nkwa nka mo ho na monfa me ba salomon entina mafrun ponko so na monfa no nsane nko gihon na osofo sado ni odifo netan ensra no emfa no nsi israel so hene wo ho na monhya ne totrobento se ohene salomon enkwa so o na monfrun di nachi na omra metna madwa so na onsi manan mu enni hene na ono na mahye no se onye israel ne juda so hene ena yehoada ba benaya bua ohene se amen sara nso na erade mewra ohene nyankopon enka sadia erade ne mewra ohene tenaaye no sara nso na one salomo entena na oma na dwa so ensine mewra ohene david edwa no na osofo sadok ne odifo netan ne yehoada ba benaya kreatifo ne peletifo sanepoi na wode salomo tenaa ohene efunu mu ponko so na wode ne ko gihon na osofo sadok fa enwo aben fri ntumadan no mu de besra salomo na wahye ne totrobento na oman no nyina ka se ohene salomo nkwa so na oman no nyina afro di na chiri bai na oman no hye ne ntentemben na won enije kese na won jejeje no reye ama asase mu apai na adonia ne won a wahyia won a won ne wo ho no nyina te na wawie edidi na yoab te totrobento no nka no oka se Ronu mu huye a yetie yi ase ne sen na oda so rekasa no hwe osofo abiata ba Jonathan bai na Adonia ka se bra na woye oberima a wofata na wukura kase pa na Jonathan buasi Adonia se dabi na yenwra ohene David di Salomo esehine na ohene asoma osofo Sadok ni odifo Nathan ni Yoada ba Benaya kreatifo ni peletifo aka ne ho na ode no atena ohene afumponko so na osofo Sadok ni odifo Netan asra no de no asi hene Gihon na wode enije de no afro efri ho aba na kronomu ayehu eno ne jejeje a motie no enso Salomon te ahenwa no so yenu na achiri no ohene enkuwa aba abema yenwra ohene David amose onyankopon Imma Salomon din enya kese ensine wudin na oma nadwa nso ensine wadwa na ohene bo onimu ase ne mpaso na ohene ka se enhyira ne Awurade Israel nyankopon a wama meba atena madwa so ne yi na mani ahunu ena nipa a wahyia won a oyɛ Adonia de no nyina ho popoe na wosori sori sisi won akwan so koe na Adonia suro Salomon anim na osori koi osuso afaribuchia aban mu na woka kire Salomon se hwe Adonia suro ohene Salomon na hwe wakwasuso afaribuchia aban mu se ohene Salomon incoming tamune se orimfa inklante inkum na kwa na Salomon ka se odani onipa a ofata a ninwi ba ko impo rentofom na se wehunu bone wo memu a obewu na ohene salomos mama wokofa no fri aforibuchi anu sane bai na oba bekoto ohene salomo na salomo ka kire anu se ko wufi afei david na bene se oribewu no ohye ne ba salomo se medie meriti nananom wo asaman do enti yeden na ye oba berima na hwe ewrade wo nyankopon ahyede se wo be nante na kwan so se wo be di na hyede ne nemra ensem ne natemude ne na dance sem so se de watre ne mose imremu na wadi yie je wo ye nyinaa mu be biara a wo be kro na ewrade ama na sem a okan no me ho no etim se ose se wo ma hwe won akwan so yie se wo be nante manim no kremu won akoma nyinaa ne won kra nyinaa mu a ania Israel edwa so bere mare mmowo bio wo ara wonim de seru aba Joab ye me de oye Israel asahene baanu na eba Abne ne yeteba Amasa se odi won ewuo na oka a osamu moja gu asumdue bremu na ode osamu moja keka na boso a ebo nasene ne ne mpaboa a ehye ne nan ho no enti di no nyansa so na emma ne dwene emfa asumdue mu ensane enko asamando na Gilead ni Barzillai madie ye won adoye na ma won tena won a wodidi wopon so mu na saa na wotwe ba menchan bri a medwane wonua Absalom enimu no na hwe Benjamin ni Jira Basime a ofri Bahurim a owo wonchan yi ono na odome me no me denden da a me ko Mahanem no nanso osani behia me Jordan ho na me di Awurade kan no ntam se meremfa nkrantam nkuno na afei de ema ne ho enya totrotɔ na wo ye obanyansafo na wo behunu ade a wo beye no na wo ma ne dwono na mogya mu asane akɔ asaman do ana David ti na janom wo asaman do na wosie no David kuro mu na enna a David didi Israel so hene ye mfrinhyia aduanan odi hene mfie nso wo Hebron na odi hene mfie aduasa miensa Jerusalem na Salomon tena naja egya so na nahenia tim pintin pa na Hagit ba Adoniya ba Salomon na Bathsheba nchen na obisa no se asumdue mu na wuriba yi na ose asumdue mu na okan se me wa asem bi me ka kire wo na ose kai na okan se wo ara wo nim se anka ahenie no ye media na me so na Israel nyina di won eni to ye se medi hene nanso ahenie no dane na akoye me nua de na Awurade na ode ma no na afei ade ba akopɛ na me wibisa no wo ho na enkame me na ɔka kyerɛ no sɛ ka sɛ na ɔ sɛ mesrɛ wo ka kyerɛ ɔhene Salomo na ɔre nkame wo na ɔmfa sunam ni Abisag ima me awareɛ na Bathsheba ka sɛ yo mɛka ma kyerɛ ɔhene mama wo ɛna Bathsheba ba ɔhene Salomo nkyɛn sɛ ɔde Adoniya dwantoɔ rebrɛ no na ɔhene sɔre kɔhyiaa no na ɔbɔ ne mu ase maa no na ɔtenaa n'adwa so na ɔde adwa sii hɔ maa ɔhene na na ɔtenaa ne nifa so na ɔkaa sɛ ade ketewa bi na merebɛbisa no wɔ hɔ na nkame me na ɔhene ka kyerɛɛ no sɛ ao bisa na mɛwe nkame wo na ɔse ma wɔmfa sunam ni Abisag ma wo nua Adoniya awareɛ na ɔhene Salomo boa se ne nna sɛ na adan nti na wobusa sunam ni Abisai awareɛ ama Adoniya bisa ahenie no nso ma no na ɔno ne me nua panin na ɔsɔfoɔ Abiata ne Seruya ba Joab nso wɔ nafa ɛna ɔhene Salomo kaa Awurade ntam sɛ onyankopɔn nyɛ me sei na ɔnkɔ so saa sɛ Adoniya asɛm a waka yi nti wakum no a na afei sɛ Awurade a wama matim na ɔde me atena mɛgya David adwa soɔ na wakyekyere fie ama me said the Oka Enotiasi, and there Ara, Wobekum Adonia. Now, Hine Salomon Suma, you are Daba, Benaya, Manuko Kumuno. Now, so for Abiata Enso, or Hine Catrano, sir, call Anna Tot, who Ara was as so. Now, we are Uwoba, na and there ye dear, Miriam Kumwo. If he say, what's what a radi, Yankupon Adakano, Major David and him. Na wuhunu amane enso wadi emeje hunu mu amane nyina mu sana Salomo tu Abiata se onni Ewurade sofo obio na onam yeiso ma Ewurade asem a oka elifie hu wo Silo no baemu na asem no du Joab nchen na Joab adani akodi Adonia echi na Absalom echiri die wanane ankodi na Joab dwane kɔ Ewurade ntomadan mu Oso afɔrebuchi amɛnu mu na wɔbɛka kyerɛ ɔhene Salomon sɛ Joab adwane kɔ Ewurade ntomadan mu na hwɛ wakɔsɔ afɔrebuchi ano ho mɛnu mu na Salomon soma Yohada ba Benaya sɛ kokunu na Benaya kɔ Ewurade ntomadan no mu wɔka kyerɛ no sɛ sɛ ɔhene sie nie friedi na ɔse daabi na ɛhɛ na mewuo na Benaya sane ba kachire ohene se se de Joab akanie na se de wabua menie na ohene kachire no se ye se de okanye no na kokunu na sie no na yi moja a Joab ehwie agukwa no ho afodie firi meni meja fie so na Ewurade ma ni moja imwa netifi se okun mere mabanu a wotene a woyesene no na ode inkrante di won ewuo na eba abne Israel sahene ne yeteba amasa Juda sahene no bre a meja David innim hu bie na won moja insane mebua Joab atifi ne nasefo atifi nkosi daa na David ne nasefo ne nifie ne nadwa nya Ewurade nchen asomdue daa na Yoada ba Benaya fruko kum no na wosie no nifie wo esere so na ohene di Yoada ba Benaya si nanamu di edom no so na osofo Sadok nso ohene de no si Abiata anan mu na ohene so mama wokoshi a simai bai na okachire no se sidan wo Jerusalem fa nate na ho na emfiri ho enko baabiara na da a gobefiri edie akwo twa Kidron subon ha no hunu se wo na wo bewuo na wo meja bebua watifi na simai ka kire ohene se Eye, said ya mira or hine akanu. Sara na wakwa beye. Na simet na Jerusalem inapi. Na infia miensa echinu. Sime inkwa benu, januko gat hine, maka ba akis in chain. Na wabekachre sime se, she, wunkwa no wa gat. Na sime sorishi she, na frumu ponko, na usimuko gat. Akis in chain, se or rekoshishen inkwa mu. Na sima yuko kwa faa ni mkua no free gats by. Na wabeka chire Salomon se. Sima ye free Jerusalem akwa gats. Na wasani aba. Na ohine sumama wako faa sima ye by se. Manka wu Ewurade intam. Me ni wu adansi ya se. Daa ube free edi akwa bebi ya rano. Hunu se. Wuo na ube wuo. Na waka chire mi se. Eye. Mate. Ade inti na we ni Ewurade intam. Nimra. A Michelle wono so na ohene ka kire simen se wo ara wonim wakomam woni ha wodi ye meja David no nyina na Ewurade adane wo bone no egwogwatifi na inshira beka ohene Salomo na David edwa betim Ewurade anim akosi da na ohene hye Yehoada ba Benaya na ofiri edikokum no na ahenie no tim Salomo ensem Enha wo ho ne bone yafuo nti ema wo bo enha wo emumu yafuo ho na ewi ni dabi na watwa won akusa esere na wakusa se wura mono a watwa bata Ewurade ho na ye papa tena asase so na di nokre na ma wani nka Ewurade ho na wama wo de wakoma pe fa wo kwan hye Ewurade nsem na fa wo ho to ne so na ono na obeye na weyi wutini ni edise adechin ne wo bem se owigina ye ye kwoma erade na to wo bo asetwane no enha wo ho de ne kwan ese no yie no nti onipa a odi buo so no nti ma ebufuo ntwa na jae bobone ye enha wo ho na ebewie bone enko na wo beyi ni bone yefo ho na wona wo twen erade no wona wo benya asase no edie akakakra bi na obonifuo ni ho na wohwehwe ne tena bre a na oni ho na ahobrasifuo betena asase no so na waje won eni asomdwe bebre mu obonifuo susu otene ni ni hu asem na otwere ne segu ne so ewurade sere no efri se wehun se ne dareba abonifuo atwe inkrante na wakuntunu won tadwe mu se wobema omane hunufuo ni ohiani ahwe ase na waku won a won abraboye won inkrante bewo won ara won akomemu na won tadwa ebugu ade kakra a onipatene nin wono yesene abonifuo bebre ahunyade dodoo na abonifuo abasa bebugu na ewurade wowa atene nefuo ewurade nim won a wodi mu no nna na won ejapade betena hoda won eni rimu breboni mu na wobemen ekom ndamu na abonifuo de obeyira na ewurade atamfo beyese esere so nguren wobehye awie sase wisie obonifuo fem na ontua na otene nini hu mobo na oma na won a wahyira won na ebetena asase so na won a wabo won dua no wobeyi won ho ewurade na ode onipa anamon sisi yie na ne kwan so nani se ohwe ase a orentɔ fam tim efri se ewurade kura ne nsɛm maye abofra na afei mabɔ akora nanso menhunu onipa tenani a wapa no anaasɛ nasefoɔ resrɛ aduane ohunu mabɔ daa na ode fam na nasefoɔ nso yɛ nhyira firi bɔne ho na yɛ papa na watena hɔ daa efri se ewurade dɔ atɛntenene na ɔrenya n'ahotefoɔ ɔhwɛ wɔn so daa na abɔnefoɔ asefoɔ deɛ wobɛyi wɔn hɔ atenenefoɔ bɛtena asase so na watena so daa pem ɔteneneni ano ka nyansasɛm na ne tɛkyerɛma bu atɛntenene ne nyankopɔn mmara wɔ n'akoma mu na ne nan nwatiri ɔbɔnefoɔ tɛ ɔteneneni na ɔhwehwɛ sɛ ɔku no ewurade renya no ne nsɛm na sɛ wɔbu no atɛn a ɔremmu no fɔ twɛn ewurade na fa ne kwan so na ɔbɛma wo so na wanya asase no atena so sɛ wɔhye abɔnefoɔ ase a wobɛhunu mahunu ɔbɔnefoɔ a ɔde tumi na ɔde nna ne sɛ dua frɔm a anya asiyɛ na obi twaa mu no na hwɛ ɔni hɔ na mehyehyɛɛ no nanso manhunu kari onipa a ɔyɛ pɛ na hwɛ deɛ ɔtene sɛ saa onipa no awieyɛ yɛ asomdwue na mmaratofoɔ deɛ wɔbɛsɛe wɔn nyinaa prɛko abɔnefoɔ ase deɛ wɔbɛhye na atenenefoɔ nkwagyeɛ firi ewurade ɔne wɔn dwane kɔhyɛbea ahohia da mu na ewurade boa wɔn na ɔgye wɔn oyi wɔn firi abɔnefoɔ nsam na ɔgye wɔn nkwa efiri sɛ wɔde wɔn ho to ne so wo ewurade na mɛdwane mabɛtoa woɔ m'ani renwu ase da biara da fa wo tene ne yi me na gye me yɛ aso ma me na gye me nkwa yɛ sɛ ɔbotan a mɛtena so maba hɔ daa wɔahyɛ sɛ wɔnyɛ me nkwa na wo ne me botan ne me ho fasuo me nyankopɔn gye me firi ɔbɔnefoɔ nsɛm gye me omumuyɔfoɔ ne otirimɔdenfoɔ nsɛm na wo ewurade ne m'ani da soɔ deɛ mefiri me mmɔfrase mede me ho metoo ne soɔ wo na mefiri yɛfunum mede m'akyiri me twere woɔ woyii me firi me na yam wo na mɛyi wo ayɛ daa mayɛ nnipa bebree ani so anwanwadeɛ na wo ne me dwane kɔhyɛbea a ɛyɛ den wayɛ yie ne w'ani die bɛhyɛ manumu ma de mu nyinaa ntɔ me ntwere me nkɔkora bere mu na sɛ ma ho ɔdensa a nyae me na matamfo aka me ho asɛm na wɔn a wɔta me kra bom tu agyina ka sɛ onyankopɔn apa no monti no enche no na obi nni hɔ a ɔbɛgye no onyankopɔn ema me ne wo ntam nware me nyankopɔn yɛ ntam bɛboa me me kra ho asɛmpɛfoɔ ani bɛhu na wayera ahohora ne nsopa bɛkata wɔn a wɔpɛ me bɔne so na me deɛ mɛtwɛn ara daa na mede bi maka wayɛyie nyinaa ho mano bɛka wo tenene ɛbɛka wo nkwagyeɛ da mu nyinaa a mennim ano mede awurade nyankopɔn ahoɔdene bɛba abɛka wo tenene a ɛyɛ wo nkutoo de ano onyankopɔn wo na wofiri me mmɔfraase kyerɛkyerɛ me na maka w'anwanwadeɛ no ma bɛduru sɛsɛɛ onyankopɔn nkɔkoraberɛ ne adwunu mu nso mpa me kɔsi sɛ mɛka wo tumi ho asɛm makyerɛ nkyirima na maka wo maninyɛ makyerɛ wɔn a wɔbɛba nyinaa na onyankopɔn wo tenene kɔ sorosoro wo a wɔyɛ ade akɛseɛ onyankopɔn hwan na ɔte sɛ woɔ wo a woma yɛhunu amane bebree a ɛyɛ ya wobɛma yɛanya nkwa biom na woatwe yɛn afiri asase akunu mu asane aba wobɛma me kɛseyɛ adɔ na woadane w'ani akyerɛ me werɛ me nso mede bɛnta bɛyi wo ayɛ me nyankopɔn ne wo nokorɛ mede sankutene bɛto wo o Israel hotefoɔ no nnwom meto ayɛyie nnwom ma wo a mano ne me kra a wagye no no ho bɛsane no mede me tɛkyerɛma nso bɛka wo tenene ho asɛm daa ɛfiri sɛ wɔn a wɔpɛ me bɔne no ani awu na wɔn anim agu ase awerɛtɔ nyankopɔn awurade awerɛtɔ nyankopɔn pue asase temmufoɔ ma wo ho so tuo ahokyerɛfoɔ so ka awurade ɛnkɔsi da bɛn na abɔnefoɔ ɛnkɔsi da bɛn na abɔnefoɔ nni ahurusie wɔka asɛm denden amumuyɛfoɔ nyinaa di ahantansɛm wo man deɛ awurade wɔrebɔ no pasaa na wɔbrɛ w'agyapadeɛ ase wɔkum okunafoɔ ne ɔhɔhoɔ na wɔdi nwisia awu na wɔka sɛ awurade remhunu na yakob nyankopɔn remmu ɔman mu agyimifoɔ monte aseɛ na mo nkwasea dabɛn na mobɛhunu de deɛ ɔtɛ aso no ɔrente asɛm anaa deɛ ɔnwono ani no ɔrenhunu adeɛ deɛ ɔtwe amanaman aso no ɔrentenetene deɛ ɔkyerɛ nnipa nimdeɛ no ɔno ɛ awurade hu nnipa adwene sɛ ɛyɛ ahuhudeɛ nhyira ne onipa a wo awurade wotwe n'aso na wofiri wo mmara no mu kyerɛkyerɛ no sɛ wobɛma no nna bɔne ho abɔ da mu akɔsi sɛ wobɛfunu amena ama ɔbɔnefoɔ na awurade rento ne man ntwene na ɔrennya n'agyapadeɛ na atemmuo bɛsane akɔ tenenee mu na akoma mu tiefoɔ nyinaa bɛdi akyire hwan na ɔbɛsɔre ne nnebɔneyɛfoɔ adi asie ama me hwan na ɔbɛgyina ne amumuyɛfoɔ adi asie ama me sɛ ɛnyɛ awurade na ɔyɛ me boafoɔ a anka aka kumaa na me kra akɔtena komm yɛ mu sɛ mese me nan wankyiri a wo awurade w'adɔyɛ na ɛwowa me me mu dadwene dɔɔso a wawerɛ kyekyerɛ gye me kra ani amammɔyɛ adwa a ɛnam mmara so bɔ musuo no ne wobɛfa yɔnkoɔ anaa wɔbɔ ɔteneneeni kra so kyenku na wɔbu mogya a ɛdi bem fɔ nanso awurade ayɛ me aban kɛseɛ na me nyankopɔn ayɛ me dwa ne kɔbea botan na ɔde wɔn musuo aboa wɔn atifi na wɔn bɔne nti ɔbɛyi wɔn hɔ awurade aane yɛn nyankopɔn bɛyi wɔn hɔ.